Ahe, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhla I'll continue, of course, the competition linga kona, of course, on iTunes. Yeah, so Kasukunamhla, of course, as you can see, right for the December, nkarhi wa komba le henhla I 13-18. And for ni kuma ku beke jekeji, ku ndla ka yini hi Master T. So a hi ngheneni kwalano South African iTunes Top Albums. As you can see, ni fike ni nghena kwalano, even then fika ni zooma in, a hi refreshini. Just to make sure the advert ya move ale henhla leswi ni lavaka kha ni langa from swi move I moving mus even then hi fike hi zooma nkarhi a hi confirming again as you can see hi 13-18 and the 4th of December loko ni fane cheka fane kuma ku hosi ngove na khadi se dileka number 2 as you can see hi le hosi ngove la number 2 then Khuzani as you can see manjeni I le ka number 3 I remove win I na negative 2 manjeni lead hosi ngove hi lead dileka number 2 Khuzani I le ka number 3 Shau Gaza I tirhe ngopfu ni nga vula tani loko congratulations to Gaza ku stream-weni swi ri this time around mos then of course Dr. Joe Shirimani hayi yi beleleni xipikiri ha xi hundla sweswo yi le ka number 1 as you can see kwalano ha yi be ku ba Dr. Joe Shirimani swin'wana ha xi hundla guys yi bini yi be ku ba so ku of course competition ya ha continue ni ta ni kha ni monitor as Master T loko wa na ti-changes that hit update a kambe hopefully Khuzani a nge he vuyi kambe la hi ze swa Khuzani a swi Dr. Joe Shirimani hosi ngopfu hayi Gaza yi tirheni lembe leri hayi yi tirhi ku tirha yoa ni nga vula tani congratulations to the fans leti nga stream of course ni congratulate na Mr. Post ni tlhela ni congratulate na Dr. Joe Shirimani sasekeni guys swinene loko ri karhi ku stream-iwa hi ndlela leyi that is tina swi ti kota ku va ti ndla mali online hikuva mali yi tele ngopfu online of course hi leswo hi tlhela hi nga rhava loko Dr. Joe Shirimani album yona a yi phohleni ku leyi mhaka ni nga la ku yi nghenisa ngopfu because I was avoiding ku va ni ri ka ti-arguments sweswo mara a yi phohleni mara still yi bin number 1